fitu munezero uko twataje ukwe tumazingiye tutegereje noneho uyu munsi urasohoye.
Is that a little more than a man?